perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba ageze mu kibuga cy'umupira cya Kagano akaba ageze i Nyamasheke buri muturage wese akaba afite amatsiko